sanibonani, welcome back to my channel. Welcome back to Nkosi Nophile. Ngiyabonga kakhulu guys for tuning in. Ungakhohlwa ke ukuthi usubscribe the channel, like video, ubuye share njalo, and yeah, ungakhohlwa ukuba ubuka nama ads. Thank you so much. So you guys, regarding i-drama la Gogo's Cotton no Queen Lolly, we know ukuthi okay, ngeke ngani uploadela i-video ya Gogo's Cotton, right? Ugogo's Cotton bephendula u-Queen Lolly emva kokuthi kuthiwe yena kunezinto azenza noMpumelelo Mseleko. Wabe Gogo's Cotton wathi no, bengeke ngi-address le ndaba, but ke ngiyabona ukuthi dinga attention yami. Kwazwakala ekhuluma ngokuthi no akenzanga lutho yena noMpumelelo Mseleko ever since yena ashadana nendoda yakhe, bengakazi nje bekungakazi kube nomuntu wesithathu obahlukanisayo. Singazi ke leya ndaba kaSibuwe esasiyibona phana kaMoja Love ukuthi it was just for a reality show, kwaku-actwa nje laphana sazi, because nasasizwa ukuthi uGogo's Cotton uzothatha enye indoda yesibili, something like that. I guess that was just the reality show thing. So ke manje uGogo's Cotton uthi emshadeni wakhe akaze kube nomuntu wesithathu obaxabanisile yena noMonde Shange, yonke into leyo after uQueen Lolly came to say uGogo's Cotton kunezinto azenza noMpumelelo Mseleko. So ngisaqala ukuyibuza ukuthi nini, ever since baba ne-podcast bonke or whatever, kwayekwenzeka nini? But anyways, kwakuQueen Lolly esazisa lokho. So after that clip kaQueen Lolly, wabuye ke respond uGogo's Cotton ethi kuQueen Lolly unganjwayeli kabi sisi, what. Manje uQueen Lolly usekaphendulile. Ngizocela ukuthi siye sibuke i-video kaQueen Lolly ephendula uGogo's Cotton. Hayi, ngathi drama isazobaningi. Stay tuned, faka leya notification bell on, make sure ama-videos uyawa-like, kwenza ukuthi YouTube ezokudonsela njalo nje ama-videos ama ngabe ngi-uploadile. Make sure i-notification bell yakho i-on, ngoba izindaba ziningi mntakababa, uzophuthela ungaze waphuthela umgosi. Make sure you put that bell on. Mina nje I'll keep you updated. So manje asihambe siyomamela ke uQueen Lolly ukuthi ima ngabe drama yazi yasukaphi. Please go back to videos ne wabo konke ama drama yonke yenzeka between Gogo's Cotton, Queen Lolly, Mpumelelo Mseleko nayo yonke leyo nto. Kodwa kwamanje asihambise umamele ukuthi uthini ke uQueen Lolly.
Inkinga yakho usile, wena usile, and manje uthusela labo abaweak abakusabayo. Nangikusabi mina. Unemba bani wena uzofika uzongibuza uzongitshela ukuthi i-career yami ngeke iziye ndawo? Unemba bani uzongitshela ukuthi mina ngeke ngibe yilutho? Ayi, ngibe yilutho mina, ngiwutho already kanti. Kuyakusile. Angazi noma ngikubize ngo-DJ noma ngikubize angazi ukuthi ngikubize ngani kahle kahle. Umfundisi or mama umfundisi noma uyini angiqondi, ngoba hayi uzama konke shem, yazi ngendlela onomhobholo ngayo, ngendlela onomona ngayo, and abantu abakwazi angazi ukuthi ngithi umshaye westina noma angikwazi nje ukuthi kahle kahle kubize ngani. Kodwa nje inkinga yakho ukuthi usekakhulu, and manje uNkulunkulu usazokushaya. Awu, uNkulunkulu wena usazokushaya wena. Awu, akaboni lutho. Uyitshela ukuthi usile, and manje la ufike airport, hayi ngisho e-Park Station, bajwayele ukukuyeka. Firstly, wazi kahle ukuthi bengikhalelani kwi-podcast. Hayi ngoba nakubungazi. Angikhaliso wena. Angikhaliso wena mina. Wazi kahle ukuthi bengikhalelani kwi-podcast. And you are the last person ukuthi kodwa vele ujwayela ngithi ukurejoice pain yabanye abantu, and wena kuningi. Kodwa ithi ngithule. Ithi ngithule. Iqiniso uyalazi. Wena nonembeza wakho, iqiniso uyalazi. Iqiniso uyalazi. So ke, asizoloko si-argue, senza nani. Ukuthi mina ngiyadliwa, mina vele ngiyadliwa strong food. Hayi, ngiyadliwa mina dade wethu. Hawu, ngiyadliwa mina mntama. And then now ufana nami. Now ufana nami ukuthi nje you living a lie. Mama umfundisi. Hayi uyawashitsha wemama umfundisi. Sazokumura strong. Baba sekhaya, sazokumura strong baba sekhaya. Phila i hey, ubani loyo? Yini? Oya peng busy la ngenzi ngenzi TikTok. Mplakele. Ngiyabonga. Okunyeke nje mina vele noma ungangisuwa. Noma ungangisuwa nje. Angeke uthole ngishutwa mina noma ungangisuwa yobuye imoshela isikhatsi sakho. Angeke uthole lutho. Lutho. Angeke uthole ngisho umsholele iduku la ka Louis Vuitton. Ngeke uthole lutho. Mina noma ungangisuwa imoshela isikhatsi sakho nje. Phila iqiniso futhi ke mina ungangithusela ukuthi hey ngizobona ukuthi uzophelela phi umculo wakho in hey lalela mina nginezimpilo ezu 7 njengekati mina futhi uyakwazi lokho you know very well angizoloke ngidescribe into eyiningi ngichaza into eyiningi you know very well ukuthi mina ngusabi mina angusabi nje angusabi ngilele ngibhekele angusabi ujwayele ukuthi nithusele ingane zabantu ngokuloya ngumuthi hayi mina angusabi dadewethu uyekele futhi kulongisendela ama message anginyanyisayo ayangicika ayangicika lama message lokhu ngisendela wona mangibona inamba yakho ngathi ngahlanza so please awusendela amadoda akho lawa mhlambe utshele eyodwa yawo ukuthi uyikhumbulile ku something ngoba la ngiyakubona ukuthi akukho kahle mina ngizophikisana nje nawe ngikushilo sonke siyakwazi futhi lokho ungibetrayile nje so please so bengifuna ukuthi clear ke iA yokuthi lezi hlama lezi la ku TV esibize ungumpumelelo wagulisa u Queen Loli umpumelelo wagulisa u Queen Loli kube kukhona nani ku list mina I'm one clean bitch munu mina hawu ngathela ngishiya ugathi udlele kulona mtaka maye lami mina hayi dadewethu so nje i list nje ukhona kuleyo list wena uyazazi futhi ukuthi ukhona futhi akunendaba nje ngakushiyela long time ago kuuthi ke ngeke ngize ngichaze indini ukuthi ngashiya noma ngishiyanga noma ngisakuleyo ndawo angeke ngichaze izinto eziningi kodwa nje wena nje phila iqiniso